Shalom, shalom, bakunzi ba Burundi Gospel TV, ni Arida kuri mikro, turi kumwe n'umutumire wacu, reka tumakanya aturamutse, anatwidondore.
Ya ndabaramukije mu izina rya Yesu, je nitwa, mazina yanje nitwa Nduwimana Catherine, nkaba ndu mu mama yubatse, afise abana bane, n'umugabo umwe. Hama ndakijijwe nkunda Yesu yangiriye neza yampaye agakiza ya ndashima Imana.
Chaka utubwire gatoya ico wumva Bibiliya mbega itubwira iki kubijanye n'umukenyezi?
Ya Bibiliya icivuga ku mukenyezi, Bibiliya yita umukenyezi ko ari umufasha. Umukenyezi n'umufasha kuko Imana mu mitanguriro Imana ibona ko nibishoboka ko Adamu abaho wenyine ntibikunda. Imana iravuga ati reka nkure umugore imukura murura kugira aronke umufasha. Rero umukenyezi Bibiliya icimwita twe turabafasha, turabafasha babagabo bacu. Ego
nakahe karanga kumukenyezi yamenye Imana?
Bo akaranga kumukenyezi yamenye Imana numukenyezi yuba numukenyezi asenga agatinya Imana. Kuko hari gihe abakenyezi benshi barasenga ariko kandi yuri umukenyezi usenga muri wewe ntihabeho gutinya Imana no kubaha Imana. Ndumva ko tayindi karite ku mukenyezi. Umukenyezi mwiza n'umukenyezi yubaha asenga akanatinya Imana akumva n'icyo Imana imuvuga ko nk'umukenyezi. Ego
mbega mwumvira iki kubijanye n'iringanizwa ry'ibitsina?
Ya ufite ndabivuga kubiri ungene si ibivuga n'ingene icimana ibivuga ko isi uri kurarabu uyu munsi. Uyu munsi kera abamama bari bakuvyara no kurera no kuraba abana mu rugo hama umugabo akiruka gushaka ubwo buzima. Ariko uyu munsi tugiye kuraba uko byari kera suko biri uyu munsi. Uyu munsi umugabo ariruka, umugore akiruka. Uyu munsi umugore yoba umukuru w'igihugu. Uyu munsi umugore yoba nafise nibifatika gusumba n'umugabo. Rero uyu munsi si ivuga ko umugore n'umugabo baringaniye par rapport y'ivyo babona uyu munsi abagore nabo bashoboye. Uko ni kwisi ibivuga ibibona ariko iki jambo ry'Imana naco ribivuga ko ijambo ry'Imana riravuga turavye muri Bibiliya uko ijambo ry'Imana ribivuga ko tukaraba mu Banyefeso 5 sinzi ko twosoma reka turabe reka dutangurire ku murongo wa 23 haravuga ngo reka dutangurire ku wa 22 havuga ngo bagore mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'urugo w'umugore wiwe nk'uko Kristo we ari umutwe w'ishengero akaba umukiza wajyo ari wo mubiri wiwe ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo abe ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Hama hakavuga ngo bagabo mukunde etcetera abagore banyu abagore. Rero ijambo ry'Imana riratweretse ko umugabo Kristo niwe mutwe w'ishengero. Ishengero nubwo Imana yatubwiye Kristo akatubwira ati ngo muzokora nivyo ntakoze nidushobora kugeraho turengera Kristo tujur tuguma turi munsi ya Kristo tumwuba tumugamburuke. Rero n'umugore nk'uko umutwe umugabo ari umutwe w'urugo umugore naho yoba ari gitangaza noho yoba ari umuntu agomba tuju yubaha umugabo rero uburinganire ntaho umutwe izo sirizigera risumba umutwe toujours umutwe ugumura umutwe izo igitugu naco kikaguma ari igitugu rero imana iduhamagara nk'abagore mu mujambo mu cimani tuvuga ko ku bintu byerekeye iringanire numva abagore dukwiye kubaha abagabo bacu nkuko twubaha Kristo kuko niwe mutwe imana umugabo yamugize umutwe mu rugo rero naho umugore azosumba umugabo nagato nubwo twoba tubikora neza gusumba n'abagabo bacu ariko tuju tuguma twubaha abagabo bacu ego
nuruhe ruhara umukenyezi yamenye imana yogira mu iterambere ry'urugo rwiwe ku iterambere ry'urugo rwiwe
ya iyo uri umugore uraba ubwiza gusa ntuhaguruke ngo urondere iterambere ry'umuryango wawe abagore benshi bazi ko iyo bakijijwe ari ugusenga gusa ariko kandi gusenga ni byiza no kumenya iterambere ry'umuryango wawe ni kindi rero umugore yamenye imana akazana iterambere mu nzu yiwe nta n'umuyaga nta umugayo ubaho nta mugayo abana baragenda ngo bakamuhezagira n'ukuri iri jambo riramezagira kuko akenshi ni ibintu mbayemo abana aho bamezagira aho umugabo avuga ati n'ukuri kukugira n'umugisha
kibihimbaye cyane nk'uko ijambo ry'imana yagiye kubitubwira ko umugore atishimira akazuru cyangwa ikintu mu gisagara habaye umugabo barabona baramubona bakamushima kubwo umugore wiwe kubwo gukora no kubwo ingufu z'umugore wiwe imana iguhezagire cyane kuri ibyo bikorwa wakoze hanyuma duhere impanuro abakenyezi cyangwa abigeme bitegura kujya mu zabo
ikintu kimwe coco notangurira ko cabigeme abigeme nakubwiye intahe yanje ingene nagiye mu rugo nzi ufite abana babigeme nico mporambwira n'abakobwa banje ufite umukobwa hari ukuntu abakobwa bafise igicapo c'urugo sasa rero ico gicapo c'urugo ugasanga wewe wagiye ufise ca gicapo c'ukuragiye uwo mugiye kubana azogukunda azokugirira vya bindi vyose bimwe nyene abakobwa muba muzi mushaka ariko rero washika indani ugasanga vya bindi wari kuribaza suko biri uyu munsi ugiye ukaraba ingo nyinshi z'abana b'abakobwa bari kuba rubaka iki gihe harimo ama divorce menshi kuko hari igicapo yagiye atwaye mu rugo yashika mu rugo agasanga wa mugabo ibyo yashaka kuri wa mugabo si byo ariko aramukorera bikamunanira akabivamo ariko nashaka kubwira abakobwa ati mu rugo ntimukagende mwiteze bya bindi byose mariage urukundo iki ahubwo urukundo nyakuri ni urukundo ruva kuri Kristo genda ufise uvuga ngo jewe fise ikindi kintu ngiye guterera muri uriya muryango ngiyemo ahubwo singiye kwakira nk'uko benshi bagenda bibaza ko hari ibyo bagiye kwakira ahubwo hari ibyugiye ugiye gutanga wewe mu rugo rero ni wamenya ati singiye kwakira ahubwo hari ikindi ngiye gukora nk'umufasha bizokorohera kubaka neza nukore numva abakobwa no bahanura abakobwa n'ukuri mugende muza ati ndagiye nk'umufasha ninasanga umugabo ibyo nashaka bya bindi byose nta byampaye ntibibaye nk'uko nabyifuza menya kuri umufasha mube hafi mwereke rabingene mwobikora rabingene mwoje hamwe mugasenga urumva je muramvuga ati uyu munsi abakobwa bagenda bakijije twe twagiye tutaramenya imana ariko umuntu agiye yarakijije yaramenya imana ni ukuri abakobwa murabe ko ivyo mugenda mugiye kwitega mu rugo rwanyu ahubwo wewe genda uvuze ati nari cyo ngiye gutanga eh kuko ni wagenda uvuze ati hari cyo ngiye gutanga ugasanga bimwe utaru wari witeze ntibibaye wewe uratanga bya bindi ugiye gutanga warufise ya hama abadamu nabo bakijijwe no bahanura nkababwira ngo nukuri ntivyoroshe nakubwiye ko nzogira ministere y'abamama ntivyoroshe ariko kandi uri kumwe n'Imana ntakidashoboka ntagidashoboka tuba abamama bakarorero mu migani 14 hari ijambo rivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko kandi uwikijuju ngo arusambuza yiwe maboko rero tuba abagore b'ubwenge nuhanura abadamu bariko barankurikira ndababwira ati tuba abagore b'ubwenge urugo rwacu tugubake mu ijambo ry'Imana ntiturusambuza amaboko yacu yego
turagushimiye cyane hanyuma biraza kwa kwadukurikirana bariko baranezerwa n'impanuro muri ko muraduha impanuro nziza kandi nzima harimo n'intayi zikomeye cyane zishobora kudufasha kubaka ubuzima bwacu bwo muri kazoza nk'abigeme no kubandanya twubaka urugo rwacu neza bubaka ingo zabo neza reka mvuge abamaze kuzishikamwo reka rero ugira akajambo ushikirije abadukurikirana kuko n'abatari abakenyezi cyangwa abigeme ndazi bashobora kudukurikirana gira akajambo mushikirije ariko baradukurikirana
murakoze abariko baradukurikirana akajambo no bashikiriza no babwira ngo nukuri arabagabo cyangwa arabakobwa arabana no babwira ngo nukuri twubakire ingo zacu muri Kristo Yesu tugire Kristo abo wa mbere kuko ngo niwe rutare hama ngo inzu yubatse ku rutare nubwo ngo isorirana gyoza ntirishobora kunyeganyiza iyo nzu rero ndabwira abantu bariko baradukurikirana nukuri muze twubakire ku rutare Yesu Kristo kwija ijambo ry'Imana kuko aho niho inzu zacu zizokomera aho nico Imana ici twiteze ko muri iyi si tuzokibamo neza ntituba bahombe hama tuze tuvuga ati ndarangije neza ndagiye nta juri inyagiriza nta kimana yari yampaye gukora hano mu isi ntakoze byose ndabirangije neza hama twitahira amahoro mu ijuri wacu Imana ibahezagire
murakoze cyane turashimiye cyane bakunzi ba Burundi Gospel TV mwako muradukurikirana mubandanye mudukurikirana kandi ku biganiro byacu kugira ngo mubandanye mwumva icimana ivuga ku buzima bwacu shalom shalom.